come, oh come, oh come,
oh come,
to the watchtower.
Oh, ifiso kubalwa nabanqobileyo.
Ifiso kubalwa
Kaga Penduki.
Oh,
inkosi siphambi kwakho baba
Baba, Come on.
ngifelayo owangifelayo 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 babumele ufemina owangifelayo
I'm Oh, Baba,